Helena baby
Kwasinda
Bike in love Unachotaka utaona kwangu nitakupea oh baby
Yeah.